Ithemba lakho kumele ukuthi libe uJesu. Ithemba. Lami. Kuye oyili walami.
Kuye oyili walami.
Inqaba yami nguYesu.
Inqaba
yami
nguYesu.
Oqine ubomi bami.
Oqine ubomi.
Ithemba lami nguYesu.
Ini
ithemba lakho. Hello,
Jesus.
Kuye oliwa lami.
Kuye oliwa lami.
Inqaba yami nguYesu.
Inqaba
yami
nguYesu.
Othe nobomi bami.
Othe nobomi bami.
Once more. Ithemba lami nguYesu.
Ithemba.
Hello
nguYesu.
Kuye nanga.
Kuye
oli.
Iliwala.
Inqaba yami nguYesu.
Inqaba.
Hello
nguYesu.
Othine.
Ngenyuke nomsindisi wami.
That's the essence of things. Is that send you one time. But we are seated right here with Christ.